uwiteka n'umunezero nangereho gusubira kuguha yambuwe mu mwanya wa hose niyuze awuherereye hose ha umucungaro y'igihugu cyacu cy'u Burundi mu ntara zose zigize igihugu cyacu kiza cyane cy'u Burundi ukari 18 mwese ndabakengurukiye cyane. Rero nimbonesha kure kugezaho amakuru meza cyane kandi yizewe kandi atohoje hose niyuze yacu ndetse ikaba ni yanyu. Ndagukengurukiye cyane rero aho waba uherereye hose, nawe uri mu bihugu by'ibibanyi, uri mu Rwanda, mu ntara zose zigize igihugu cy'u Rwanda nyine, ndetse n'umujyi wa Kigali ari wo mugwa mukuru w'icyo gihugu nyine. Ndagukengurukiye cyane abari mu majepfo, abari mu majaruguru, abari burasirazuba, abari burengero bwaryo, namwe mwese ndabakengurukiye cyane. Reka ngengurukiye cyane kandi abanywanyi bacu bakomeye cyane bishyushiza kadasoka bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, namwe nago muhema kutwereka ko mudukurikira iminsi yose, natwe tukaba tubashimira cyane yuko mudahema kudutera iyo ntahe. Reka rero narenza ingohe n'abandi banywanyi bacu bakomeye cyane bari hakurya amazi magari, abari mu Buraya, abari muri Amerika, abari muri Australia, abari muri Canada, mwese ndabakengurukiye cyane. Kazi rero ku makuru ngiye kubagezaho ubu nyine bitewe naho waba uherereye, ubu ni ku mugoroba. Rero niba uri kudukurikirana iminsi yose ukaba utarakora sabune cyangwa subscribe, navuga ko ariyo mpamvu ushobora kuba ubona inkuru yacu aciye amasaha menshi tuyishyize kuri iyi mbonesha kure. Icyo utegerezwa rero ni ugupyonda kuri inzogera, maze nawe ukajya umubare w'abantu badukurikirana iminsi yose buruko turungitse inkuru ukazajya utubona notification ikubwira yuko hari inkuru shasha dushyizeho, maze nawe ukama ufite inkuru igezweho kandi shasha. Ikaze rero habwira n'inshuti zawe cyane cyane mu makuru dukunda kwibandaho, abari mu bisata, igisata cy'indero, igisata cy'agateka kazina muntu, igisata cya politike, ndetse n'igisata cy'umutekano. Amakuru rero tugiye kubagezaho nuko hari urongoye urunani Sefori Arusha Frederic bamvugiye inyumvira, avuga ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye adatahura neza ubukene abarundi barimwo. Muraza kuza kubyumvira mu buryo bw'idonido. Iyi nkuru iri muzo tuza kwibandaho turabwire mu buryo bw'idonido, aho uyu havuga yuko Frederico bamvugiye inyumvira, avuga ko Evariste Ndayishimiye ntazi ubukene abarundi barimwo gucamo ubunyine. Turaza kubibabwira mu buryo bw'idonido. Indi nkuru turi bubabwira nanone mu buryo bw'idonido nuko hari inkuru ikomeye cyane, aho hari uwitwa Majoro Save Nahindabyi, imyaka 8 irarumanye hanyurujwe ku kazi ku cicaro gikuru cipelereza ibujumbura. Turaza kumva byinshi mu byaranze uyu majoro, ndetse n'impamvu imvo n'imvano yatumye majoro mu byukuri anyuruzwa imyaka 8 kaba yaraye irumanye. Ndagukengurukiye cyane rero waba uherereye hose, we tugiye kubana mu buryo bw'idonido aya makuru. Evariste Ndayishimiye ntazi ubukene abarundi barimwo, Frederic bamvugiye inyumvira. Urongoye urunani Sefor Arusha Frederic bamvugiye inyumvira, avuga ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye adatahura neza ubukene abarundi barimwo, we yibaza ko iyo amerewe neza abarundi bose baba bamerewe neza. Ibi abishikirije inyuma yaho ku munsi mukuru w'abakozi naka zi Evariste Ndayishimiye amenyesheje ko umwimbu mu gihugu wabaye mwiza ushimishije. Ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi wahimbarijwe mu ntara ya Kayanza kuri uyu wa mbere Rusama ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Gatwaro, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaramenyesheje ko abarundi bose ubu bafise ibyo bakora, umwimbu wiyongereye cyane mbere ushimishije, hamwe n'amahinguriro mato mato n'amanini yiyongereye. Kuri izo mvugo zose urongoye urunani Sefor Arusha akaba hatumvikana neza niyo ngene umukuru w'igihugu yabivuze ko. Kuri izo mvugo nyine zose urongoye urunani Sefor Arusha Frederico bamvugiye inyumvira haranegura izo mvugo agira ati uwo tumbereza neza inyishu yoba umunyagihugu abaye mu gihugu cy'u Burundi azi ingene abayeho azi kumusu kumusi ingene bimugora kurara afunguye kugaburira habana iyo avuga ngo amahinguriro ameze neza arateye imbere iro hinguriro rikora ritagira umuyaga nkuba ririhe ko muri ino misi hiyo umuyaga nkuba ucitse bahora bakoresha ibitoro akaba atabitoro biriho none uwo mwimbu wo mu mahinguriro mato na manini wovahe Evariste Ndayishimiye aritiranya ibintu kuko wewe iyo abonye ibintu byuzuye iwe ica yibaza ko abarundi bose bamerewe neza kuko aheruka kuvuga ko iwe ibigega byuzuye bivuga ngo ntazi ibiciro ko bimeze mu masoko rero ibyo avuga nibi nibihushanye nibiri ku rubuga ntazi ubukene abarundi barimwo Igihugu cy'u Burundi kiriko kiraca mu bihe biteye ubwoba cyane kuko hambavu ibibazo by'ibitoro amafaranga y'agaciro umuyaga nkuba amazi isukare hamwe n'ibinyobwa bya Burarudi ubu niyongeye ko nibiza biturutse kwihindagurika ry'ibihe ririko riratuma abanyagihugu bata izabo abandi bagahasiga ubuzima Iyo rero ni inkuru ikomeye cyane aho umuga Frederic bamvugiye inyumvira yavuze ko atemeranwa na gato uko umukuru w'igihugu yabisiguye. Indi nkuru rero twabwiye ko turi bagezeho mu buryo bw'indodido ni inkuru ivuga ko imyaka 8 irarumanye anyurujwe majoro Save Nahindabye. Hari ku kazi ku cicaro gikuru kiperereza ibujumbura Save Nahindabye yari intwaza ngabo ikorera ku cicaro gikuru kiperereza mu Irohero hafi ya katedrale kuwa mbere z'ukwa gatanu wa 2016 Save Nahindabye niwe yari intwaza ngabo ikurikirana ibikorwa byo ngaho ku cicaro gikuru ofisiye de garde nahi narirya utari umunsi w'ibikorwa yari yahageze mu gatondo mbere yaje azananye n'umukenyezi wiwe Beninye ndabadugitse umukenyezi amusiga ku kazi ntibamenye ko ari ryo rya nyuma babonanye Save yari uhuririrwa agataha ku mugoroba ico gitondo yari yabisikanije n'iyindi ntwaza ngabo yari yaharaye Eme Ndayizamba isaha 11 n'iminota 37 z'umuhingamo Save ya telefonye umukenyezi wiwe amumenyesha ko atagitashe ahubwo ko ari nawe aza kurara izamu ryabaye irya nyuma avuga na bimwe avugana nari nabiwe iryo joro ryabaye rirerire kuri Save maze afatwa nabo yari yita abagenzi basangiye akazi arara arakorerwa amarorerwa iterabwoba ridasanzwe ku muryango wa Save Nahindabye bukeye kuwa kabiri rusama mwaka 2013 Save ntiyatashe kandi ntiyavugishije umuryango ku kazi naho igitabo abakozi basinyamwo iyo batonze registre de présence cari canditse kumbure kugira abakoresha bayabaze bavuge ko Save atigeze atonda ku kazi ariko ntibari bazi ko Eme Ndayizamba yari yamaze kubwira umukenyezi ko ari we babisikanije mu gatondo Limaize Reprise abakoresha ba Save Nahindabye barababaye basanze umukenyezi wa Save afise ibyemezo ko umugabo yatonze ku kazi niho baca batangura kumutera ubwoba ngo uzohirahira ubibwira ya maradiyo yanyu ayo majambo yayabwiwe na Blaise Patrick ngo mirakiza yari umukoresha wo hafi ya Save Nahindabye munyuma abantu batazwi barateye mu ijoro urugo rwa Save na Indabyi. Imana irakinga kuko umukenyezi n'abana atariho bari baraye. Muri ico gihe nyene mwiperereza haratanzwe itegeko ko kizira kugendera umuryango wa Save, kandi kizira ko hari abantu basubira guhagarara hamwe bavugana ibya Save. Umwe mu ntwaza ngabo mwiperereza yaregereye umuryango wa Save arawumenyesha ko Serugo yamaze ukwezi kose afungiwe mwiperereza, aho yahohotewe bikomeye kandi ko yaciye ukwezi yaciye yicwa aja gutambwa mu bwiza. Uwitwa Alexi Ndayikengurukiye batazira nkoroka yoba nawe yaciye atanga itegeko ryo guhamba ubutarariye ikiziga ca Save na Indabyi kitarana menyekana. Umuryango wa Save na Indabyi wabandanije kubona amakuru mu gihe abana bari bagiye kurondera impapuro z'inzira kuri Pafe, niho bamenyeshwa ko umuryango wa Save uriko uraronderwa bikomeye baca bava ngaho barahunga igihugu. Urupfu ruteye amakenga rw'umupfakazi wa Majoro Save na Indabyi. Umupfasoni Beninge ndabadugitse yari azi byinshi ku byashikiye umugabo wiwe, kandi yari azi amabanga menshi ku bikorwa by'iperereza ry'u Burundi muri Nyandagara umwaka wa 2018. Beninge ndabadugitse yarakiriye inshuti ivuye mu Burundi barasoka barasangira. Inyuma yuko gusangira, Beninge yaragwaye cane yumva asha munda, bajana mu bitaro ahava aracikana. Runo rupfu rwarateye amakenga benshi. Beninge ndabadugitse yagiye yaratanze intahe nyinshi ku maradio, mu mashirahamwe yigenga n'imbere y'umugwi waoni wakora amatoza ku Burundi. Yaratanze naye kubyashikiye umugabo wiwe no kwitera bwoba yakorewe n'abakoresha b'umugabo wiwe, cane cane Blaise Patrick Ngomirakiza, Alexi Ndayikengurukiye batazira nkoroka na Emmanuel Ndayiziga yari ajejwe iperereza mu gihugu hagati. Abo bose nta numwe yigeze ahamagarwa mu butungane ngo yisigure kwizimira ry'intwaza ngabo y'igihugu inyikira ku kazi kakaba akamizwe n'ingoma. Save ero inkuru ikomeye cyane ikomeza kugaragaza uko Save na Imana yari yaragabishijwe n'abakoresha biwe. Turakomeza rero kubashimira ko mudahwema kutwereka ko mudukurikirana iminsi yose buriko turongitse inkuru kuri isakazamakuru yacu ari nayo yanyu. Tubabwira yuko andi makuru ari mu masaha make cyane ari imbere. Mwakoze cyane kubana natwe.